mazina anga ndi ne Elfe Kabajika ndi ndidzaka 23 ndi makhamu mudzi mwa milioni tiyesa maboma la baraka chimene ndifuna angu abanjani nokuti ubwino umene ndawuona pa nthawi imene ndayamba sikelo poyamba ndimanyozera kumwa fasi data ndipatsa niwangoli ndikalandira ndimabwera kuno kudzaraya mankhwala amagazisa chimodzimodzi kugona muneri sindimagona koma aji au jamo ndi mpamba randiyendera anandiphunzitsa mmene munthu angapitire kusikelo adatenga mimba ife timayembekeza kuti munthu amene wopita itakwana miyezi itatu koma iwo anandiwuza kuti ayi munthu akangodziwika kuti ali ndi mimba kwene wopita kusikelo ndiko kusikelo timapita poyamba ndinapita ndekha kachiwika ndita atandiphunzitsa ndinadzapita ndi amunanga ndinapeza gulu la anthu koma nditafika azidokora anandiwuza kuti ayi ine mukuyenera kuyamba chani kulowa mkatimu chifukwa timabwera ndi abambo ndipo ndinayandira mumenewu kenako nditayandira mankhwala amenewo ndinabwera kuno kudzamwe chifukwa choti amoyo ndi mpamba anandiphunzitsa ubwino wa mankhwala amenewu kugona muneri komanso mankhwala amagazi adadza ndiphunzitsa mmene tingadyere dzakudyedza magulu 6 chifukwa magulu 6 muli zanyama zamafuta zokhulitsa zamasamba ndi zamafuta zinthu zimenezi anaweza kuti sizoona kugula mgrosari mokha mokha komanso ife lokha tikhuza kuzikwanitsa ndipo ndimazitsatira panopa ndine wathanzi sindidwaladwala ngakhale banja langa simadwaladwala panopa ndimanyadira amoyo ndi mpamba pa zomwe zimene anandichitira ndipo ndikuti akapangirenso anthu ena zomwe kwambiri.